ngizokhipha kuphela.
Eh bosi izigubhenje zivela ngobulawayo yabo.
Kwantuthu.
Inkunye nayo.
Hola 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 bafethu. Siza naye ichamembe. Oh izokhenge somthanso. Sikide kube nje. Esijeva sikru.
What is that now?